If you want to be my girlfriend, Ebianso. If you want to be my girlfriend, Ebianso, village girls only. A chairman de waranya, nde kachavaranya. Nde na kataguloni. Oge memno 18 room mancha. Eje mtoma bus stop yime. Ina agata. Onye obola akwosela. Ehe. Any dream something brand new. Tight vagina. Secondary school girl. Nde na ukparampro. That level. Onye him na acho.
Ụmụasa, ụmụasa, wetu ibu ahụ, enwere m fon m na-adaghachi, ụmụasa, wetu ibu ahụ, anọ m ihe ala, ụmụasa, awụ ide mmiri, ụba ha eze, wetu ibu ahụ, enwere m fon m na-enye.